Jangwe na Nderemo.
When I close my eyes in the land I love, the land where I was born. My land is Kenya, so warm and wild and free. Oh, stay with me.
Amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya.